Yeah, Dana Chumba, Belly B, Jana Mami, Eke Yamarufu Kaanini, Chinini.
Sadiki. Producer Jemo Shaki, shikilia hapo producer, Panda Beat, au sio my people.